majalimbe inewendo malimoya in kahili maruo tanabegi mor wendo marakuma osiepe pinyi to honge ginengo gin kodi nalo moroni giko to giyudo chandro giniboli piny giniboli piny pangla Yesu ye hili majalimbe inewendo malimoya in kahili maruo tanabegi mor wendo marakuma osiepe pinyi to honge ginengo gin kodi nalo moroni giko to giyudo chandro giniboli piny giniboli piny pangla gin mapinyi ochicha ma ekine manukor ji neweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore ji nere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye gima pinyi ochicha ma ekine manukor ji neweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore jinere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye
sana nikacha ngayo ni nyingi kende ema kelo waro wendo marahuma
sigand pinyi taneno serumona an kiriweyo sana an kiweya ruo tanagora piny anagora piny pangla
asewinjo kiluonga jalimbe ano kanadeko sana nikacha ngayo ni nyingi kende ema kelo waro wendo marahuma
sigand pinyi taneno serumona an kiriweyo sana an kiweya ruo tanagora piny anagora piny pangla gima pinyi ochicha ma ekine manukor jineweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore jinere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye gima pinyi ochicha ma ekine manukor jineweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore jinere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye gima pinyi ochicha ma ekine manukor jineweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore jinere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye gima pinyi ochicha ma ekine manukor jineweye kagima jomwandu koda juoke nyakalondo sigu ganja opomedore jinere giwegi chandruok ne pong piny gima piny orumo wanachom kanye.